Jokoza baby, jokoza. Jokoza basi, jokoza.
Double J yimanitse aho adashobora kwimanura. Double J yikoreye ibyo adashobora kwitura na rimwe. Ayo namajambo namwe mu majambo ariko ravugwa kungurukana bumenyi ntibiri agaseseshwa rumuri canke ntibikiri agaseseshwa rumuri ibintu biguma biyangara ibintu biguma bihinduka ibintu biguma bizana iyindi sura ibintu biguma bizana irindi bara ivyo navyo nibiki kumbuga ngurukana bumenyi izo mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gihugu hose mu Burundi hariko haravugwa Double J na BELLE9CIE akongegwa kandi akavugwa ASAP bibutsa yuko bino bintu bimaze ikiringo cindwi yose biriko biravugwa mu gisagara cha Bujumbura kapiteni nafashe umwanzuro wo gushobora kubatohoreza neza bino bintu nibiki bimeze gute mbega satbiwewe avyakira gute mbega Double J ariko abibamwe gute yoba ari inkuru yoba ari base yoba ari vya bindi bakrea canke koba ari ukuri koko gumana nanje wumve ukuri gutohoje neza canke gutohojwe neza kuri no mwanya Vyatanguye kuyangara neza na neza vyatanguye guhindura isura kuri Satbi vyatanguye kumuhindukirirako aho aheruka gusora indirimbo Kidding indirimbo yakunzwe cyane n'abantu benshi indirimbo yakunzwe n'abarundi benshi ni indirimbo yagiye gufatira amasanamu mu gihugu cyo muri Tanzania neza na neza ama anteni amakuru ariko andiko ndaronka amakuru ariko arancako ucanye ayo ndiko ndatohoza neza ambwira yuko ino nkuru yatanguye neza na neza za canke ugwanko canke intambara canke ukutumvikana hagati ya BELLE9CIE na Satbi vyatanguye neza na neza ujya munsi aja muri Tanzania bikavugwa yuko BELLE9CIE tari kwarumvikana na Satbi na gato bivanye n'umwana basangiye ari William aho Satbi yiswa amazina menshi yitwa Papa Liam n'ibindi byinshi bijyoshe cyane ariko amaze kuja muri Tanzania yagiye ashwanye na BELLE9CIE Amaze gushwana na BELLE9CIE umugwi wa Billy Money Boy umugwi usigaye ukora ibara ridasanzwe mu gisagara cha Bujumbura umugwi usigaye ukunzwe n'aba jeune bench umugwi uri kurizegwa n'aba bossi uri kurizegwa na Prime Music uri kurizegwa n'ama competition cyanke ama concert atandukanye umugwi wa Billy Money Boy havamwe umusore umwe yitwa Double J Once Again uwo muri ko murabona ari kwatambisha BELLE9CIE dore uraba ukuntu bimeze harabavuga ngo ino kapongo ni nziza harabavuga ngo byo babiryoshe harabavuga amajambo menshi cyane ariko aravugwa ariko ndakubwiye yuko bino bintu byatanguye kuva Satbi Satellite agiye mu gihugu cyo muri Tanzania gufirma clip video ya Kidding amaze gushika mu Burundi ikintu kimwe no kubwira nuko yakigwanye n'ibimenyesha makuru byinshi cyane ku kibuga c'indege ndashobora kuvuga ati yakiriwe na ntera nje imbere abafoto n'amafoto yakiriwe na Keza Planet yakiriwe na Hitop TV yakiriwe na televiziyo menshi cyane yo hano mu gisagara cha Bujumbura ndavuga ma TV online bica bigenda gute rero Satbi ava kwibwa c'indege arataha muhira ino ni inkuru idateye amazi guys ni inkuru itohojwe neza na neza ndakubwira yuko ibintu byamukomeranye Satbi ndakubwira yuko Satbi amazi ari kwarabira gushika no kuri no mwanya ntarabona umwana wiwe Satbi kuve ave muri Tanzania reka ndakubandanyiriza inkuru wewe uri kurankurikirana ndakwibutsa kugira subscribe na like na comment ikintu cyo cyose ushobora gukomentinga cyangwa ugakomentinga na kibazo icyo wiyumviriye cyose ushobora gukomenta turaza kujyana neza na neza mwidonido uri kumwe nanjye kapiteni tugezwe kuronka makuru yimbitse ari ndani Satbi amaze gushika muhira yakiriwe n'inkuru yakababaro aho yashitse muhira a telefona BELLE9CIE aramubura agerageza gukoresha kuma nimero yose aramubura amutelefona kuri Limitel aramubura amutelefona kuri Leo biranka kuri WhatsApp nari on yegera umukozi wiwe wo muhira mubaza ati mbega kadogo bimeze gute ngaha mu rugo ni sawa amubwira ati ni impore none wewe umaze iminsi uri mu biki umaze iminsi uri mu biki nibiki biriko biripasa ko ndiko ndamubura BELLE9CIE na makuru yiwe wa mukoza amubwira ati nta makuru zisha haraje umuhungu yitwa Double J niwe amaze iminsi bariko barakwegana ibi nibi urazi ko umukozi umaze kumugurira gacupa kamwe tubiri nta banga asubira kugira amaze kumubwira Sadbi avuga ati jewe bino bintu sino byihanganira ajya muri Bilimani boy atayandikira umuntu yitwa Hakimoza. Hakimoza numwe muba manager ba managinga Bilimani boy aramwandikira Hakimoza nifuza kutubonana. Hakimoza nawe yari amaze kumenya gakino kariko karakinwa niashowe kumuha umwanya Sadbi wo kubanana nawe. Sadbi arakauka inyuma y'iminsi 3 Sadbi akubitwa n'inkuba ikomeye cyane ivuye hejuru inkuba itsibibatsi inkuba imenagura maze abona ifoto ya Double J ari kumwe na BELLE9CIE ari wari madame wiwe. Ibintu biramukomerana Sadbi umutwe urashuha. Sadbi arabura uko abigenza aca arihorera yibaza ni bya bindi byo gufinata bya bindi umuhurire umuntu muri boîte mukifotoza. Umunsi wa kabiri abona indi post ku rubuga nguruka na bumenyi gwa BELLE9CIE nyene amupostinze Double J bafatanya amaboko bariko baratwenga bariko barasangira umuvinyu uzimbye cyane. BELLE9CIE yatangwe kuryoherwa na vibe yatangwe kumwenyura nko kumubona gumatwenga yatangwe kuryoherwa na Bilimani boy ntamenye yuko Bilimani boy bamaji na maniga ntamenye ko Bilimani boy bano bajene badafyina BELLE9CIE raba mu rukundo raba ukuntu ryoherwa ari kumwe na Double J. Hari abantu bariko baribaza ngo ni mikino hari abantu bariko baribaza ngo ni ibintu by'amabeze bariko baragira ariko ndakwibutse yuko kuli demi-finale ya Primusic kapitene na nahishiki narashuwe kumwegera Kimoza ndamuramusa arambwira ati bite kapitene ndamwira ati ni fresh ndi injira hariya muri Bilimani boy aho nashobe kubona neza na neza BELLE9CIE ari kumwe na Double J ndavuga ati bino bintu nibikiganani bwabo ndi vyakomeye ndaburisho mbaza ndavuga ati ntani jambo no kwirirwa ndabaza biribonekeza. Inyuma y'iminota 5 Double J ari kuri stage neza na neza kuri Primusic ya duze yaciye yemeza abantu bose bari bahari bari ngaho onye muri Primusic aramuduza BELLE9CIE aho Double J akayashiko arikamubanye kenshi. BELLE9CIE yaraduze afisa kano bihanaguza mu maso aramuha Double J yihanagure abantu barakoma induru ibintu birakomera ibintu birasara. Ikintu kimwe no kubwira nuko bino bintu ndiko ndagerageza nce kubiti no kumabuye ndamushikire Sadbi jewe ivyo niboneye kwa Double J ari kumwe na BELLE9CIE birakwiye ngoma ndamushikire Sadbi nawe ndamubaze neza ati bino bintu bimeze gute. Manager wa Sadbi ariwe Kent P wewe ntani jamba ravuga wewe yaraguye mu mazi agwa muri Tanganyika agwayo asoma nturi ngo bi aguma mu Tanganyika nta kintu na kimwe aravuga nta jambo na rimwe aravuga kuvyerekeye BELLE9CIE no muri rinzi wiwe amanaginga ariwe Sadbi. Kent P ahoze ntajamba ariko ravuga yihoreye mwana wa mama yabonye yuko urubuga ngurukana bumenyi gwatsa umuriro yabonye yuko ya misore ya Bilimani boy aho mvuga ati kilikuwa kiri Double J Hakimoza bamaze gukara bakarishe batariko barafyinata yaci ahora arinumira. Ikintu kimwe no gusaba nuko ugira like na subscribe na comment kugira ngo tubwire ukuntu wewe ubona gute bino bintu bibona gute wewe umvise ni story nakubwiye ubibona gute wakira gute bino bintu bya Double J na BELLE9CIE ubona ari fresh ubona ari sawa ubona Bilimani boy ari fresh kweli akagakino batanguye gukina umuziki wabo kiri kuri hit bakiri kuri hit bino bintu batanguye gukina kwinjira gukina mubasheri babandi cyane kwinjira mu rukundo rwa Sadbi mubona ari sawa ejo na hirya ejo bazohava bagenda kwa Fizo murakoze bye.